tieko kanise. Gi jodolo mamoko miwinjo kawuoyo e kaonti ma Homabay, in gadieri ni paro mar chikni osesome koso jadolo gi mowacho cha ema iwacho ni ka en jakwath rombege boma na luwo gimowinjono? Public participation kochopo ma iwacho telo mokwongo e sigana mokel kod Lydia Okeyo cha, odhi timore ka pach oganda oseloki wi paro mar chikni ka dipo ni obochopo kanyo koso sani to iye osego?
Clefas, an abedo surprised kendo okawa gi wuoro ahinya kaneno jodolo biro live TV on air to gichako mislead jopiny. To mago bende gik magitimo kanisnigi. Gi mislead dhano. Gi mislead rombegi magikwayo ka. Bill ni korko oka the first reading mar Senate. To bill ni I'm very sure ni nyaka tere public participation mondo kanisni, jodologo, jopiny, stakeholders mondo chiw pachgi e funde bill ni magidwaro mondo mi olosi. To gima important monego bed ni kanisni gitimo kapok gidhi oko kagichako goko kai goko koni, sadaka magichoko ka kata tithes mimiyogi ka, gikaw e patik mondo gigol kata copies gimi jo kanisa mondo som, mondo gi appreciate ni bill ni wachang'o kapok gidhi oko ka gimislead jopiny. Nikech kawinjo ka giwuoyo chal ni kata bill ni gin giwegi
pok gisom.
Onge gima gisesomo. Gi rely on rumors. Giwinjo piecemeal information ma ng'at moro ochung' kamoro kawacho kata oran topic moro e TV to gikayo kaka giwinje chaka gidhi kode. Act ni nitiere free in the internet. Jodolo gi onego print act mondo mi gisome, mondo mi giwinje malong'o. Ka gisewinje to gigol pachgi gitere Senate, gindik memorandum gitere Senate mondo wabunge osom, mondo winj pachgi gine ka nitie kuonde moko minyalo loki. Nikech bill ni nitie funde pende moko kanyo ma bende are very important. Taneno ka ok gimigi pek. Ijo agoro gichako loke ataro. Nitamogi ni ok ginyal yalo ne nyithindo. Itamogi ni ok ginyal yalo e kanisni. Ma ka giyalo to digogi fine. Gima jadolo cho wacho, anya somo nigo Clovers, jopiny owinji. Ilungo ni miscellaneous part 7. A person shall not convert or attempt to recruit into their religion or convert any person from one religion to another by misrepresentation, gimiriambo, by force, gachune, undue influence, iloko pachie yomoko winjre,
kata kohashon,
iwinjo, ichunwe, donje kanisagi. To ereka, chikno ereka motame jadolo ni okinyal dhim mondo yal ne ng'ato mondo Roho Mtakatifu odonje e chunye mowinje ni kanisa ni noka gin gi chike maber mag lemo. Aya, moro wacho ni okinyal yalo ne nyithindo. Chik wacho kama, mobedo proposed. A person shall not recruit, convert, or attempt to convert a child from one religion to another without the consent of the parent or guardian. Chik ni temo geng'ang'o. Nikech kidhi kawo nyathi ng'ato tikele kanisa ni, janyuol ne ok ong'eyo ni nyathini dhi e kanisa mane. Janyuol ng'ama duong' onego bed ni ong'eyo ni kanisa ka tere e Pentecostal kata ka tere Catholic, kanuni mag kanisano be ber madhi kawo nyathina ni. Onego bed ni chik ni temo nyiso jodolo ni ka nyathi ikawo ikele kanisa ni, nyis janyuol ni nyathini ni bire kanisa kama kama. Nitiere Clovers story moro na notimre dala kocha Wichlum. Jadolo moro ni en gi roho mar chango ji. Koro nitie nyathi moro mane odhi oluongo mondo obi e kanisa neni. Koro onyiso janyuol na lemre nyathini ni. Nyathini kobiro chieng' mokwongo, obiro gosiepne. To kobiro gosiepne, oriembo osiepne, no, nyaki bi mana kendi. To chieng' ma nyathi odok kende, gima notimre, nodhi ayor nyathi ka dende obedo mutilated, mogol body parts, oring olalgo. Kanye mana onene mogik e kanisa nendo. Koro omiyo chikni temo wacho ni yani, sama nyathi dhi e kanisa, ok otam joyalo nikik yalo nyithindo. To sama iyalo nyathini, sami doyalo nyathini idamo ipuonj nyathini weche mag kanisa be janyuol ne ong'eyo gima ok ang'eyo ni chik ni ok olero ni consent mar janyuol midwaro ni onego bed in writing koso bora ni yie
koso babor
koso babor
iwa uwa
gi dhogi kamanini koro mani wa chikno kolero lakini gima duong' en ni pend chikni nigi weche moko ma are very important in kanisa mage monego jodolo gi omi pek mondo mi giler mondo gikir awareness e kanisni gi kata kuonde ma giyalego ni chik mobiro ni en chik maber kik mondo mi judgment margi bed clouded ni koro gin focus e osuru osuru jadolo sowacho jadolo mar Agwings oselaro kacha ni onge kama chik owacho ni kanisa nyaka chul osuru lakini serikal bro madonjo kapo ni kanisa ok olero ni pesa mwachako kata pesa moro nje kanisa ka watiyo kod